Onyisi ndị ahụ na-azụ ahịa n'ahịa Alaba International nke dị na Ojo Lagos, Maazị Paulinus Ugochukwu, bụ nọọ onye nke ọtụtụ ndị enyi ya, ndị ya na ya na-azụkọ ahịa nakwa ikwu na ibe zara nọọ ka ese azụ iji wee soro ya ṅụrịa ka o merubere emume ncheta na ọgbago afọ 50. Maazị Paulinus Ugochukwu bụ onye nke eji Sound Prince wee mara na mpaghara ahịa Alaba dum nakwa n'ebe dịgasị iche iche, bụ nwa afọ ọrụ ifite n'okpuru ọchị ime obodo Ekwusigo na Anambra steeti. Ya bụ mmemme bụ nọọ nke eji ụka wee malite na Holy Trinity Catholic Church nke dị na Festac Town, Lagos steeti, ma bụrụ nke dọtara nọọ ọtụtụ ndị dum ama ama na-azụ ahịa na ya bụ ahịa Alaba, ọtụtụ ndị ikwu na ibe, ndị wee nchere isi n'ọrụ gọọmenti, ndị eze ọdịnala, ndị bịara iji wee soro ya ṅụrịa maka ya bụ ncheta agbamafọ ya. Ya bụ nwa amadi bụ onye ha kọwara ka odogwu nwere nnọọ aka onyinye, onye nke gbagoro mbọ iji wee kwụghachi obodo azụ. Justice Onyemobi ga-akọtapụrụ gị akụkọ.
N'okwu chukwu ya na ya bụ mmemme, onye bishọp nke Nnewi Diocese, His Lordship Most Reverend Jonas Benson, onye anọtere anya site n'aka Reverend Father Jude Udemezue, kwuru na inye ekene bụ otu kacha mma ndị otu Kraịst si ekene Chineke. Ka a na-eme nnabata na Colonnades Hotel nke dị n'Ikoyi, Lagos, Evangelist Paul Ugochukwu nakwa nwunye ya bụ Oriakụ Obianuju Ugochukwu bụ ndị a nabatara site na ngosipụta pụrụ iche nakwa ọkụ nke mee ka ebe niile na-emukesi emukesi. Ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, ya bụ onye na-eme mmemme Maazị Paulinus Ugochukwu kelere Chineke n'isi onwe ya nakwa n'isi ezinụlọ ya ka ha na-agbakwunye onu ha. Onye ọbịa pụrụ iche na ya bụ mmemme Sir Emeka Ofo, onye ọ bụ onye Chief of Staff nke Chrome Group AIG nọchitere anya ya, bụ Chris Ezike Retired, nakwa Barrister Charles Ọdụnukwe kpere ekpere ka Chineke gaa n'iru na-agọzi ya bụ nwa amadi. Na ntụnye nke ya, onye President nke Alaba International Markets Association Ojo Lagos, Chief Camillus Amajuoyi, nakwa otu n'ime ndị so achị ya bụ ahịa bụ Oriakụ Amaka Okonkwo, kwuru na ya bụ afọ ọfụụ ga-eweta ezigbo ihe na ndụ ya. Ihe ngosi pụrụ iche nke sitere n'aka ndị ukwe nakwa inye ekele na ekpere pụrụ iche na ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme. A wakwara achịcha ma gụkwa egwu agbamafọ nke sitere n'aka ndị otu egwu Army Band Group.